E whakatata mai ana te kaupapa kai kore whātakau hāora a te ropu World Vision. I tēnei tau e whakawhenā ana World Vision i tō rātou hononga ki te iwi Māori. Arā māroto mai i te whakatū i tō rātou māngai Māori tuatahi, hei kōkiri mai i tā rātou kaupapa ki a tātou.
Kia ora, ko Merenia Hudson tōku ingoa, and I am a Youth Ambassador for World Vision this year.
Te arunga o te ao, mā te arunga a Merenia Hudson.
Went there with the impression that if we didn't think it was going to add up, we were going to tell people about it. But we're completely changed by not just how much World Vision helps people, but just the beauty of all people in our world.
Ko Hudson te Māori tuatahi o ngā māngai mō World Vision. I ti pakohia ia mo te kaupapa nei, ka rene atu ki Malawi, ki te awhi I te hunga rawa kore, te hunga māuiwi o reira. He oi ko te pauri kē, ko te korenga o te hunga Māori I tēnei kaupapa.
It's kind of uncomfortable to see how little Māori are getting involved in the 40-hour famine. It was kind of when I got told that I was the first youth ambassador in the last 25 years or so of this youth ambassador program. I was the first Māori. And then I kind of started noticing that Māori were withdrawing from participating in something like this, which really breaks my heart.
He oi ara tonu ngā tohe whāngai kore ana ngā tamariki o Aotearoa tonu, he aha te kiko o te rere atu ki wā he kē, mēnā he kino kē te marae ātea o Aotearoa.
I just think it's about empowering our tamariki. If we're going to tell them that, hey look, there are issues in the world, but you can't help them because you've got your own problems, that is only treating them as victims, and we're never going to overcome something like our own issues if we're totally consumed by them.
Āneke atu I te kotahi mano ruarau toru te kau mano tāngata kua uru ki te kūwi whātekau haora. Tuia hoki ko ngā kura kaupapa Māori te kau mārima.
Fighting for other people and helping other people, we're helping our own by giving them the sense of empowerment. And I know that you might not have much or you might not come from much, but you have the potential to change the world.
Ko te aki aki kia tautoko I tēnei kaupapa, he tatau e puare ana ki te iwi whānui.
To everyone who's thinking about doing the 40-hour famine or knows someone who is doing the 40-hour famine, please support them, get behind this movement of people taking a stand.
Hei a pōpō katua Hudson ki Pāremata, ki te tuku kauhau atu ki ngā mema, kia hāngai mai ki tēnei kaupapa. Pere Wihongi, te Karere.